ikeire manene ni umaketie goro yakwa ni maria kai yotekeire na nikiondoka niguo kuhio goci ni tondu we niwe kai unene wanene kai wa kai ciothe gutiri ukiutarie tawe murathi
Yeah.